zasembizana ngumama mbele unobhala umama ntobela abanye bangazi kanjalo besinemithingi ebesinayo e-cultural village sinihleli ne-artists zasembizana esijonga kwi-auditions ezine-dates ezohlukaneyo umuntu obengekho onomdla wokuba asingenelele angangena kuloo namba ikhona apho sine-festival esijonga kuyo ngomhla ka-12 November entsingizi hall selobhani cela umuntu onomdla obengekho apha angene kuloo namba asithinte kuyo asiqhakamshelane ngathi kuyo enkosi.